I'm Luzza Da Main. Hey, Dr. Ness. zamaRhumsha. Ha! Iintsimbi zamaRhumsha. Hey! Exclusive Unit Entertainment. I'm Luzza Da Main. Hey!
Number manje popile bizeleni iintsimbi zamaRhumsha number popile bizeleni iintsimbi zamaRhumsha bakhala ngamaRhumsha phemphakathi bonke bakhala ngamaRhumsha badlala iintsimbi zamaRhumsha phemphakathi badlala iintsimbi zamaRhumsha khala isikimi zamaRhumsha phemphakathi kukhala isikimi zamaRhumsha ziintsimbi zamaRhumsha phemphakathi badlala iintsimbi zamaRhumsha
Hey baba mnandi yi motherfucker ndakwenzela swaga ndakwenzela ikaka kuphele nanetraga I'm Mr. OK and I don't care yami ke fame wapapa ndayikuta I'm so motherfucking famous ndaziwa nazinjaka
when you motherfucking
name meko yasihlekwa nazinjaka
give me Dr. Ness
now
Dr. Ness now
yes
give me the motherfucking ngena keka
Bizeleni iintsimbi zamaRhumsha number popile Bizeleni iintsimbi zamaRhumsha bakhala ngamaRhumsha phemphakathi bonke bakhala ngamaRhumsha badlala iintsimbi zamaRhumsha phemphakathi badlala iintsimbi zamaRhumsha kukhala isikinqi zamaRhumsha phemphakathi kukhala isikinqi zamaRhumsha ziintsimbi zamaRhumsha phemphakathi badlala iintsimbi zamaRhumsha
I follow. I'm tougher than you, motherfucker. Hey, I'm Luzza Da Main.
Luzza Da Main.
Luzza Da Main. Bang my name.
Bang my name.
Hey, sunrise. I see you, motherfucker. This barita. Hey, this barita, baby, baby, baby. Check it. Luzza Da Main, one of my seven. Nikki's in the first name.